Omukoro gw'omwaka, omukoro gw'omwaka.
Abantu bakarogira bakaba betana berungana.
Nyamulungi wa kigezi mubyaburambuze mistualism kigezi agaruchile kandi haryolu no kumutola ni lakisoro ebiro mushanjo kwezi kwa mwendo gw'omwaka ahali tourist hotel omutown ya Kisoro.
Oguno mukoro gutakarebeka hoga kandi haryaba hariho no muzano gwo kutere bikonde ahamwe nabandi beshongozi binji munonga.
Omukoro gujyatandika shayi 11 z'omwazyo kandi omjenyi mukuru ni ambassador wa Nigeria mu Uganda nabandi bakuru ka permanent secretary wa Minister of Gender Labor and Social Development na bandi binji.
Okutahamu VVIP table ne mitwaro 25 hari hentebe mukaga. Aba VIP no kushashura mitwaro 5 hari ho necho kurya. Kandi ababurijo no kushashura mutwaro gumwe gonka.
Gula ticket obwire butaka hwireyo ahari Kigezi Tourism Center na ha tourist hotel Kisoro.
Here at our office in Kisoro you can buy your tracking permits for both
Ijo yelebele nyamulungi wa Kigezi mubyaburambuze Miss Tourism Kigezi.
Ebi byona bishajikirwe n'aba Uganda Tourism Board, Uganda Wildlife Authority, Tourist Hotel, Hawks Eye Bunyonyi Camp, Bunyonyi Safaris, Rushaga Camp, AI Media, Safas in Kabale, n'abandi binji.
Kumanya biri kukiraho tela hari not mushanje not ibiri, ibiri tani tanu, mushanje mushanje mushanje. Ninga hari not mushanje mushanje ibiri, mwenda ishati ibiri. Note mwe munana
ijano munywani otariferwe birunji
Hi, I'm Rachel. We're here at Lake Bunyonyi. There's so many beautiful things down here. There's canoeing, we have boat riding. It's a very beautiful place, a place to come and see, a place to come and watch. Come one, come all, and you're watching KI Media World.
Omukoro gw'omwaka, omukoro gw'omwaka.
Abantu bakarogira bakaba betana berunga. Abantu